Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Ibashiye ebebambe ongezansi ababukeli sini yocansi kumdlalo iDWIFE elingiswa uKhanyi Mbau kanye nomondli Makhoba. Lesini ishiya abantu bezibuza beziphendula ukuthi ngabe into le eyenzeke ngampela noma bekulingiswa. uKhanyi Mbau udlala indawo kaZandile ubesebonga isithanda sakhe ukuthi ayimutsonga nge-support amnika yona. Uthe indlela ongeseka ngayo isithanda sami ungenza ukuthi ngaso sonke isikhathi ngilandele amaphupho ami. Futhi ke konke engikwenzayo ungenza ukuthi nginqo. Uthe ngiyabonga kakhulu uStandwa sami ungumnqobi umndeni wami futhi ke uphinde ube umuntu ongibonisa indlela ukwenza kanjani lokhu wathi ke ayicha nami ungenza ngizibuze imibuzo uStandwa sami wabesethi ke inhliziyo yami ijabule kakhulu ngendlela ongeseka ngayo ubesatshela abantu ke inkundleni zokuxhumana ukuthi nani bafowethu anibonge nitholeke abantu abazokhona ukuneseka futhi ke bekuqonde enisuke nikwenza njengendoda yami abantu basole uKhanyi Mbau ngobuhlakani ukuthi ubonile ukuthi emva kuboshow Max odedele yona le episode eshaqise abaningi indoda yakhe mhlambe izokhuluma ukuthile wasebonitha kabhale abhale lokho akubhalile eyibonge khona einkulenzo zokuxhumana mina bafethi ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho uma ukuthi ubusuyibonile le clip trenda ngendlela emangalisayo khona lapha einkulenzo Kumani ngofisa ukuzwa ukuphala kwakho ukuthi ngabe into yangampela leya noma nje bekulingiswa bafethu ke mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evideni elandelayo.